true, ingali bado vina tu. Jina kuu, yani bado uko juu. Ah, kila view nikiwa na wewe. Na so kama ego. Kani opportunities we've only missed a few. Mefall kama luethe na float kama sigo. Mapose ndo tofauti, uliza kina blue.